ngizwile ukuthi ke namhlanje usobukhulu kwenyulo nezangwazi ya kufanele ke amgadi ugogo futhi nako njalo ngifuna ukuthi ke ngize la ngemo ama programs okwaze ukuba nawo esikoleni wawenza ama successful futhi ekusiza kakhulu esikoleni usiphezu imali ama programs akulekelele kakhulu kanje nokuthi ke siyathola uyaphumula ukuthi izinhlelo nje ezenzeka esikoleni zezimfundo ukuthi zikuthule lokhu zikuthula kwenza lokhu zikuthula kwenza lokhu vuluthe
ngakho kabi ezandalo kanjalo
esikoleni ukuthi kukhona ama-competition mhlawumbe khona nami ngiyasiletha mhlawumbe kube ngibe khona kulezongane lezo ezomhlawumbe ezokhona ngene ezokwazi ukungena kwi-competition ngisho isikoleni sithi nami ngisungi khona
kodwa ke kuleyo langiphoxa nje yonke nje futhi akuwena wedwa baningi ngoba sagcina sesele sesimbanga futhi ngicathi ayikho ingane yagcinisanini ngokuqonda kwami nangendlela engifuna ngayo le nto yegardening yenzeke ngayo nagcine nje naphelela kodwa ke kwaba nezinto esihle kakhulu ngenyaka ukuthi ke into eyenzeka ngenyaka ingaphinde yenzeke singakudlulisa ngoba nawe uyingxenye yaleyo program yalabo bantwana kade besebenza kabe ebanzeke nothisha ngekudla mina nakuke nasesikoleni ngaphakathi uthisha amathini ubone iqhaza abalibambile empilweni yakho ekufundiseni kwakho namhlanje ngezokrade care uzoqala wona ngenyaka
Thank you.
left angithi.
Small town, and I won't keep it.
I'll talk when I sell.
Everything, yeah.